Please just smile for me when you wake up in the morning, pants you up. You touch me slowly, na cheka cheka mwenzio. You keep me falling, mpenzi wangu. Na kwenye giza, giza totoro, wendo mwangaza wangu, chuma wangu wakupapasia. You don't say I love you, I love you too much, oh. Baby, you don't say I need you too much, oh. Ya ruhi, habibi, hey, I love you. Ah, ya ruhi, habibi, hey, I love you. Baby, kwa penzi laka, oh, 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 oh. Na gara gara mimi, oh, 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 oh. Kwa penzi
tumemshinda shetani baby, tumewashinda mahasidi, tumewashinda mahayawani.
Oh hala hala,
kitanda kiwe sahani mpenzi, nikule nikufaidi, nichoshe niwe tabani.
Oh hala hala,
mi mtoto wa udongo, mvua siziwezi, kile mansie na magongo, na chechemea
chechemea.
Dumange tupige msondo, unirutishe enzi, na mimi anze ndondondo, unyemelea
nyemelea.
Ja bless my love,
amen.
Bless my baby, oh,
amen.
Bless my one and all,
amen.
For I am,
amen. Amen. Amen.
From the sun and the moon,
amen.
Midnight and the noon,
amen.
Nilindie kipenzi changu, wasije wakanibia.
Ah, ya ruhi.